Molweni, igama lam ndingu Akhona. Ngoku kuyabuzwa apha ukuthi ngowuphi umsebenzi wokubala ongasetyenziswa ukubonisa ukwahlula iibhokisi eziyi-18 zibe ngokulungana. Bhala ke lo msebenzi wezibalo kathathu usebenzisa indlela ezahlukeneyo zokubala ukwahlula uze ufumane i-value yalo msebenzi. Ke ngoku masiqale ngokuthi sine bhokisi eziyi-18 sifuna ukuthi sizahlule ke ngoku kabini ngokulinganayo. Indlela ke esingayibhala ngayo kukuthi sithi u-18 ongaphezulu kuka-2. Loo nto ithetha ukuthi u-18 umahlule ngo-2. Okanye siphinde siyibhale ngokuthi ngu-18 umahlule ngo-2. Ubhale ke uphawu olulo ukuthi wahlule ukudivayida. Okanye sithi u-18 umahlule ngo-2. Kulapho ke uzawubuza uba u-2 uya ngaphi ku-18. Kuthiwa ke ngoku uze ufumane i-value. Sifuna ukucinga ke ukuthi sineebhokisi eziyi-18. Sifuna ukuthi ke ngoku sizahlule kumaqela amayi-2 alinganayo. Sizawuthi ke ngoku sineebhokisi zethu eziyi-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ngoku ke ngoku sifuna ukuthi ezi bhokisi zethu ziyi-8 sizahlule ngokubini kumaqela amabini alinganayo. Uba ke ngoku ufuna ukuthi ndizahlule, ndingavele ndiqale apha phezulu ndivele ndizifake ndizohlule ngentambo yam le ipink zibe yiliqembu lethu lokuqala, siphinde sidlule sahlule kwakho le isezantsi. Ziyalingana ke ngamaqela angalinganayo. Uba uyawabala ke sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kwezi ziphezulu. Kanti nalapha ezantsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ziyalingana ke kumaqela othi omabini lasohluleyo sino 9. Iloo nto ithetha ukuthi ke ngoku 18 umahlule ngo-2 ufumana u-9. Okanye u-8 umahlule ngo-9 ufumana kwa u-9. Okanye uthi u-2 uya ku-18 kanye 9.